Abo barundi baba mu gihugu cha Amerika barahurikiye mu ishyirahamwe ryitwa Ndefu Vision. Ndefu Vision niyo yashoboye gukoranya abarundi benshi batandukanye barashyiramo uburyo bwabo hamwe. Barashika nk'ijana na mirongo itanu kuduga. Barabwegeranya bamaze kubushyira hamwe barashoboye gukwiza imiliyoni cumi na zibiri z'amarundi. Reka ndayabereke kugira bino bintu bibemo transparence. Ngaya ni miliyoni cumi na zibiri mama Leon tora. Iyi miliyoni cumi na zibiri ni uburyo bwabo babiri yakuya bababajwe na video yari yafashwe n'umumenyeshamakuru wo kuri Isaac TV ama bayibonye irabakora ku mutima
nge ndababara umubiri wose
mon Dieu
urabona habyimbye rwose gose ko yahora afise umukondo uvyimbye rwose ariko urabona ubuvyirukiye mu magara yiwe natagwa kugwara nibazana ishano nari bara mu muti biranga gushika naho umukondo utangura kubyimba inda cyangwa kubyimba je mama azaza mama azi barangira mu kibitoki baramvoma biranga ambo mane mu kibitoki batabara mano karine bujumbura
se umwana arashimye cyane kubona mushika ko nk'ababyeyi uburundi n'abari hanze bose bariko barafasha imana ibahezagire reyo ukuri cyo twiyemeje azokorera imana akize jewe rero yagwaye imyaka myinshi cyane reyo ukuri imana ishimwe kuba namubwira kuzisaha
murakoze kwa mama ijya mukinda bashimiye cyane kubwigora mwakoze mwagize mwebwe nyene mwashitse ko kundaba manje kubashimira cyane nabafashije bose ndabashimiye cyane bagumana umutima w'urukundo na utazubari je wagwaye muzo mufashe nko nyene muri ku mutima w'urukundo no kuri imana izo bahezagira yesu ndareke ndabahemba muzembwa n'imana murakoze
nanje nka mama w'umwana ndasabye cyane abitoreye ndabashimiye bakitanga ndabashimiye bivuye ku mutima baramfashije igihe nari ngo ajeje umwana benshi baritanze nubu nkibasaba ko bambandanya bangwako baba hagufi kuko umwana sanzo ndamuvuza sampros
turashima imana cyane ku bw'iki gikorwa cyiza bene wacu b'abarundi bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi uyu siwe wa mbere bafashije murazi ko duheruka no mu kindi kiganiro ku bikorwa bidasanzwe bagenda barakora uyu n'umutima twigishijwe kuva kera
iza duhemba iyo mana iza duhemba nitwakora neza iza duhemba nitwihangana n'ukuri iza duhemba.
mwaramutse neza ndibaza imbere yuko dutangura igikorwa cy'uno munsi twazananye n'umukozi w'Imana akaba n'umuririmbyi Madame Ansir yari kutwakira kongera gasengera kino gikorwa cyatuzindukanye nga Yesu ashimwe
Amen
turabaramukije mwese mu izina rya Yesu
Amen
turabaramukije mwese mu izina rya Yesu ama turashima Imana kuba twageze hano muri no quartier ya Buyenz kwa ba Leo Leonidas turashima Imana kubw'uyu umwanya mwiza Imana yateguye kugira ngo Leo yongera nezegwe reka tutanguze Imana imbere kuko nacyo kivugo cyo mu gihugu cacu tubanze dutangure dushime Imana Mwami Imana data twese uri mu ijuru turaguha icubahiro uri Imana yera kandi uri Imana igororotse ukora neza byose nta muhanye nawe tugushimiye kubw'igitondo watamuruye tukabonesha amaso yacu kino gitondo gishasha igitondo tutigeze kubona kandi tutazongera kubona nuhabwa icubahiro nyakubaho tugushimiye ko twageze muri no rugo tugasanga bameze neza baracahema impwemu z'abazima natwe tukaba tugihema ibyo byose turabiguhereye icubahiro none gitandara kizima umwanya wose tugiye kumara hano turasabye ngo ubane natwe ube hagati yacu abari wowe utuyobora abari wowe udukoresha mu izina rya Yesu igikorwa cyatuzanye mana gihezagirwe nawe kugira ngo kugire icyo gikoze mu buzima bwa Leonidas uzobukoze nyakubahwe Imana bana natwe muri byose imbaraga zawe n'ubwiza bwawe ubutatu bwawe bibane natwe ibiza gukore kwano byose turushize mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen
ama Yesu ashimwe cyane abandi tugire Kristo ama twazindukiye nga mu Buyenzi ku rugo guno mushinga naye no mufasoni basanzwe bafise umwana wabo ikibondo cyabo agwaye ingwara murabona ukuntu abyinjinda j'espère que yo duza kugira abantu benshi bayibone ama yaramaze igihe agwariye muri hôpital militaire mu Kamenge rero abaganga bamukurikiranye bavuze yuko uno mwana yoja kuvugwa hanze bisaba hafi numvise bambira ni hafi miliyoni 50 ariho abantu begeranije uburyo hamwe n'abarundi n'abarundi baba mu gihugu cya Amerika abo barundi baba mu gihugu cya Amerika barahurikiye mu ishyirahamwe gitwa Ndefu Vision Ndefu Vision niyo yashoboye gukoranya abarundi benshi batandukanye barashyiramo uburyo bwabo hamwe barashika nk'ijana na 50 kuduga barabwegeranya bamaze kubushyira hamwe barashoboye gukwiza imiliyoni 12 z'amarundi reka ndayabereke kugira bino bintu bibemo transparence ngaya ni miliyoni 12 mama Leon tora iyi miliyoni 12 n'uburyo bwabo babiri yakuya bababajwe na video yari yafashwe n'umumenyesha makuru yo wo kuri Isaac TV ama bayibonye irabakora ku mutima barashoboye kuja hamwe harimo bamwe na mafamiye y'umuririmbyi Twarine Vyuka nabandi benshi b'abanyamerika noshobora kuvuga amazina bagiye hamwe ama buno buryo umaze kuboneka bashoboye kuburungikira je nka responsable ngo ndabuzanire uno muryango uno muryango nasanze uri mu bibazo byinshi bitandukanye ko naragerageje kwicara nabo ndaganira nabo ejo twazi nabazindukanye ndabatwara muri CRDB bank nshobora kubugururiza konte basangiye umugore n'umugabo nibo bazohora bayisiva nibo bafise access yo kurotira ayo mahera agiye kuri yo konti twasanze bafise ibindi bibazo umwana hari w'imiti ategerezwa gufata ku munsi rero iyo miti igugwa mahera menshi irazimvye mwebwe bamenyesha makuru muri ngaha mwofasha cyane vuba cyane tukabona uno muryango ugiye kuvugwa umuntu wese abishoboye hariho nabandi kumbure bafise ubundi buryo utarashobora kuja habona turabasavye ko nabene bo bushira habona uno mwana akaja kuvugwa hama jewe nk'umuntu batumye ijambo ni jewe mugabo ururimi ururimi nabantumye rero abantumye bambiye bati bazokuba hafi bazogukurikirana gushika umwana agiye kuvugwa rero namwe bavyeyi ndabasavye ano mahera azakora igikorwa yagenewe ari ukugura imiti mugura imiti ari kintu gikenewe mugikore ku neza y'umwana gushika abamenyesha makuru muringa mubandanye muterera mubandanye musaba gushika umwana agiye kuvugwa gushika kwijije ubwo buryo barafise konte muri CRDB byo bavyiza bana yanditse ni 01 52 80 13 73 70 0 mu kirundi n'ubusa ni 1 ni 5 ni 2 numunane nubusa ni 1 ni 3 nindwi ni 3 nindwi nubusa nubusa yanditswe ku izina ry'umupfasoni n'umushinga na burya amazina yanyu sinzi ko mwo yavuga na
abaye ibindi bashime banze ndafite
bacha bashime
yeje ni twakimana tina amo n'umufasha wanje nawe bakivuga
yeni twabazira chef Foster kaba twarago umwana kaba yaraturembanye kandi agwaye imyaka myinshi nukuri mwa bamukoze cyane mudufashe kugira umwana avugwe tumubone ariko aragenda mu bandi kandi muzamukoze cyane Imana ibahezagire
ihama nanje nka mama w'umwana ndasabye cyane abitoreye ndabashimiye bakitanga ndabashimiye bivuye ku mutima baramfashije igihe nari ngo ajeje umwana benshi baritanze n'ubu nkibasaba ko bambandanya bangwako baba hagufi kuko umwana nsanzwe ndamuvuza samprosa ndashimiye cyane abitanze kuva na mbere nkijya mu bitaro benshi baritanze umwana ntiyabura umuti umwana amahera kwa muganga narayarose bivuye ku bibene wacu bene data ntibanshimiye na leta yego nonyine ndabashimiye nkankengurukiye n'umukuru wacu w'igihugu ndashimiye umubyeyi w'ababyeyi nk'uko asanzwe ari umubyeyi nonyine nkabasabye yuko abonye iyi video iyo dushikako kugira umwana abashwe kujya kuvugwa kuri ubwo buryo dusabwa ni bwinshi abambaye nongaha murahabona ndapanze ndashimiye umukuru w'igihugu ndayishimiye hashimira n'umutambukanyi wiwe umubyeyi babyeyi ukuri ndasabye yuko nabo iyi video bayibonye bogira icyo bakoze kubera uyu mwana ni kibondo cya twese ni cy'u Burundi nabo baraba icyo bofasha kuko uburyo dusabwa ni bwinshi egome nabo barakoze nkaba nkengurukiye n'abanyigoreye ko bose banyitanze bitanze bakabona video y'umwana ikabakora ko nukuri ndabasabiye ku mana bazogire igihe kirekire babeho bamerewe neza nkabasaba yuko n'ubu ntaraheza abo bandanye bamfasha maka umwana akajya kuvugwa yego murabona n'ahantu mbaye ingene hameze aha ndapanze ndago kuko iyo nzojyana umwana kwa muganga saba yuko bamfasha n'uburyo nabo ku bana bazosigarana kuko nawe zobasigara banabo aba nkengurutse sindareka gushima kubera ibyiza ngabanye ndashima Imana yanje yanteye iteka nk'iri kubera iteka unteye ngo akira akaririmba
turashima Imana cyane ku bw'iki gikorwa cyiza bene wacu b'Abarundi bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi uyu siwe wa mbere bafashije murazi ko duheruka no mu kindi kiganiro ku bikorwa bidasanzwe bagenda barakora uyu n'umutima twigishijwe kuva kera kandi ukenewe mu Burundi twese twagira urukundo kandi tugafashanya hari igihe abantu bagera mu bihugu byo hanze ukacusanga bibagiye iwabo
muganda shima imana cyane ku barundi bose bari mu bihugu byo hanze ku mutima wabo n'ukuntu babandanya gufasha abarundi bene wacu bari mu bibazo bitandukanye rero uno mugwi wishize hamwe ugatanga buno buryo kugira ngo Leonidas abashe kumeregwa neza imana yo mwijuru aho muri n'umutima mwabikoranye ibasesekarize ibahezagira impande zose no mu miryango yanyu hari akaririmbo shaka kubatura kuko imana mwakoreye nizobahemba burya abana babantu tumenyereye gukora ivyiza kuba tuba twiyumvira ko hari ingaruka izogaruka ivuye ku rujya muntu tugiriye neza mugabika ikintu mukoreye uyu mwana muto ndibaza neza ko atangaruka mwari mwiteze usivye ingaruka ivuye ku mana yo mwijuru imana ibahera ibahezagira cuti yanje dukorera imana izaduhemba izaduhemba ni tutagwa isari bene data izaduhemba 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 yo mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana n'ukuri izaduhemba 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 muririmbye komeza uririmbe muvuga butumwa komeza ubuvuge nitwabikora mukuri bene data izaduhemba 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 yo mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana n'ukuri izaduhemba 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 mwene data kora neza imana ni izomenya ikizoguhemba imana ibaho umugisha
nagira kugatwe kanje no kugatwe kabantumye nagira manze nshimire cyane bivuye ku mutima akeza nete nshimire Jimbere magazine nshimire Isaac TV nshimire nshimire Landry televiziyo irakunda kunchanganya
urya
Hit Top TV ndayishimiye ama ntayindi no banibagiye
Buja Hit
ndabashimiye vyimva mutima kuko bona bazinduye mu gatondo kare nuririmo modoka tugende ndabashimiye cyane ndabashimiye imwe bivuye ku mutima ama muvyeyi nawe nuko no guha ubutumwa bwo kurema musi ijuru hari imana igira neza hari imana idasanzwe ama ubandanye ugurira imiti umwana abararonse no mitende mu kurindira ko ubundi buryo bushobora kuja habona birumvikana kugira umwana aje kuvuka muhezagi
nanje ngase uwo mwana ndashimye cyane kubona mushika ko nk'ababyeyi Burundi n'abari hanze bose bariko barafasha imana ibahezagire reyo n'ukuri cyo twiyemeje azokorera imana akize jewe reyo agwaye imyaka myinshi cyane reyo n'ukuri imana ishimwe kubona mongera kuzisaha jewe reyo agwaye imyaka myinshi cyane nanamuze tutageze na bitarimo tutagezemwo mu cibitoki ahi Bujumbura na bitaro nabimwe tutagezemo ngahi Bujumbura kandi nukuri mwaradufaje cyane turi hijana kwijana na dentu vise mu bitaro kubera akigoro k'abantu b'Imana mwaradufaje cyane nubi Imana ibahezagireho muri hose nibyo mumvise byose Imana ibetere umugisha muronge byo mutanga n'ibyo musigarana umujyango ronge byujya Imana ibahezagire bene wacu mwaje kundaba izisaha nuko inanyeho mugenda hose Imana bwirane n'Imana rakoze cyane mana bicobahira
ama nari nshaka gusaba yuko Leo agira icyo avuze kuko numwana w'ubwenge kandi numwana afite amajambo yihumure je narafashe umwanya ukwiye turaganira nawe numva amajambo amuvamwo arengeye imyaka afise ariko kubera imana arafise imigambi arafise ivyiyumviro bikuze nari nifuza rero ko nawe yogira akajambo ashikirije mukamwumva mukamenya uwo mufashije n'abafise umutima wo kumufasha mukamenya uwo muzofasha imana ibaho umugisha karibu rewe
nagoze murakoze kwa mama ijambo mukinda bashimiye cyane kugikora mwakoze mwagize mwebwe nyene mwashitse ko kundaba manje kubashimira cyane nabafashije bose ndabashimiye cyane bagumana umutima w'urukundo na utazubarije bagwaye muzo mufashe nko nyene muri ku mutima w'urukundo no kuri imana izobahezagira Yesu nari kenda bahemba muzembwa n'Imana murakoze.